Madam, what can you do?
I can do anything.
Anything. Just tell me your daily life. What if I offer you a job? Inyalo timo. What can you do? Corona, you are matching. Ndoge kisiko kiyanya na tikura dugo irutia wetena. Kamano koro. School chakore January. But wacha ko training in Texani. Mia tingia. Ya monyu olta takeni tongoto. Tongoto okumaka. Koso menopause. To won gi mara tenka ma. Koso. Kichita no kedanda. Ay, koro adwaro jok ma nigi nyithindo kochakore igni ya pich kaduogo piny. Igni abich mano ja. Mine mago amalka. Ma nigi nyithindo mosiko mana ni an gi nyathi ok anyal wuok. Adwa ni jok ma kuongo miyo tich e skul ka gin jok ma dalawa ka. Donge un ubro ting'o sanduga kiwero wan amor nyaka ching'. Wan amor kwatundo e polo. Kirida mos. Eh? To chuo yang'o ginene rombe. Dhok tho gi gwen. Donge kamano. Koro adna jok manigi nyithindo matindo, ng'ama dhako nyaka rit nyathine monyuolo. Nyathini kaka oromoni, min gi nyaka bed e ngimane. Koro skundno ochakore from 0 age. Kamodo puonjore wer ne nyithindo, ang'e ni ok uwer ne nyithindo. Oda puonjo nyithindo rwako anda. Nano nyithindo moko kobiro nyoro gaka, we aweya duka, ay duka, ay duka. Duka nyathini nono duka. Den, maja higini adi? In nyathi matuore do? To in? Ja higa ariyo. To in? Ja higa ariyo. Ariyo madhi rwako higa adek.
Ma to gi ja higa adek.
Ma gi ja higa adek. In? Eh? Ja higa ariyo. Bas. Jok manigi nyithindo ma jo higni ariyo, jagin adek kaduogo piny, uchung' na bathe koni. Amal koro wach ne orumo. Donge? Omera kamiyo ng'ato tich to we tich. Abi biro chwadi but jaodi. Ha? Ha? Jo kwane gi nyithindo matindo. Donge. Ma wacho na onge ng'ama we nyathi. 1 2 3 4 5 6 7. Aya. Judy, you write there? There are 8. You write their name separately and the number of children. Jomoko kaka class achiel okao te. Mama oku ndil gi mindilo chakoso. Kori dok Nairobi karam?
Kori anti nyaka January.
Nyaka January? Iti yango Nairobi?
Nairobi na atiyo airport shiro di jinoru. Kori nga dake juwa kari?
Niti yango airport.
Na nteka secretary.
Secretary?
Jumu kenyata.
Oh.
Kori biye korona jati jeno da wichi ya.
Samana kalo kanyo kadilo kadak ni rom?
Rom na nene nima bea.
Nina ena?
Miki ya. Karo kanyo atiwa ka secretary achaka tiyo kaka driver nariembo
mama ikawe gek nege sotuno Tuno.
Kama nani ambao mara ya kwa. Mkono wadao kumani uji wakari. Makaka nika sikuwa ni hybrid. Ina hybrid driver mabaya kabisa.
Oh, in driver be.
Mose vyembe ina hybrid. Ina hybrid.
Oh, mwana suche makaka kuro driver na duwa the.
Kuro. License na hapo 15 years. In Nairobi yoke kama kiyanga kirema chunta wa mwa cha kubunya.
Adier. Kama no gima wenda kia. Mano is good kare dike.
Kayo ojonge okata ne.
Kare mano be ridikel na documents magi. Eh, iwache nyithindo ariyo kai dikelo na.
Eh, nyithindo ariyo to make. Maka live, kombi go ngato kumani.
Ero kamani.
And they are very bright.
Eh.
Ipro go nyi skundi ni ma.
Ondi sore. Ondi sore. To mino di ni kany.
Mino ari Nairobi. Uchini mieru usaha mbubi hilo juma manye.
Oh.
Maembe nyako huyo musika.
Ah, manobe.
Makati je nyayo dole. Maklo wete.
Okay. Ano tima ngo?
Okay. Ete ene je saloon.
Oja saloon?
Ete suko.
Mwenda giyo nyalo suko na mabe.
Hey, mako nyalo kia lo. Mwenda hati ni.
Bas, obi osuka next week. Ano kuro kagol huye nyako bi.
Sawa.
Kama. Aya. Koro ari na ngeje op manyithind gear 5 years and below
5 years and
below 5 years and below kato gi jok manyi nyithindo matindo donge koro kinyi mangich boti nyithindo wo kubiro gole sikul
mano yee
kato wangi tingo nyathine kidok go itet ne won paru jogo betet no ga kokongonwa ya Ipeji ni nkanya no ngali wata munya tedo Namo myanya kanyuma mage musongo ya Kata macha njuwo ndaka macha Eh
koni macha no
matu kwa kode urumo amatimbe ne richo kabesa Njawa ma Njawa giwelo ma
Tuna motion
jayo Motion jawa mangenye Kare mulanga mbiro tuko kalongo longo kita kuma ngongo Gino rachna Gino samoro kaparo na mda anin pima jake de ma chua dra kabeza To lakini dongo we na oda nguro Okay, gili weta non Oda nguro to we na kaching mawi yombi rapida nguchena Owe na oda nguru mara bet pinyu wala kujuju. Kero kero ki pesa ne. Tugo kwa denya kadira. Ule okumara. Anu kama romen di chua didira au kadira. Ibi roda kum na kudde dala. Kena anu ka di chua kanya dira. Kecho kanya romo. Au kanya romo. O mama kanin kinde na kanya kanya inya lo nyuma ka moro nikola. Dimbora ni ma chijo kangane.
Mami kalo.
Adir. Ane manyo oye. Chuo se dang ni gido chunya mawe uru jo chunya yobede dala naka. Ngatu bio chama chama gimodo chamo kose yeng dode. Ay, amor kuru jo dala wa. Koro jok mudong. Jogi bro rito nyithindo. School wapro chako training as from Monday. Monday wachako training mar rito nyithindo matindo. Nyithindo kibe ni gin gisama gini ndogo koso gin sayo yote. Hotel ni oko restaurant. 24. Sani ndiye. Oh, okay. Abro luongo fundi mondo bi okaw measurements magu. Wachako training on Monday, yeah? Proper.
This Monday.
Training, yes, this coming Monday.
Oh.
Weekend na dwa di Mombasa matin chiengo se chama. Adhi a nyumba pi matin kidogo. Koro jomudo, ere ngawa wacho kisungu ka. Dongo dumo kisungu. Ntiyo jama manyo tich Mama, dani nange kama proketi Mabeda pepi niko diye chie yen kama Mabamu nambaka Ndi, kodua wechi mwana Ano kwa wano ndi ngwa yot no kwa ngini jok maro bo che kama ngima wa bor kawan. Madam, what can you do? Anything. Just tell me your daily life. What if I offer you a job? Inyalo tema. What can you do? Adir, can you work under pressure? Ani naja pressure. Pressure. Hey. Penge dad. Uwi. Uwi. Abata nga malongo. Ago muna uwi kina duwani muna nuwane wachi. Ngeni ngati maduongo. Niki pache. Donge. Nitie gik ma imbi nyana nagi wangi ni yawa. Gini talk team kama. Itime kama. Kori ngeni kibili nga maduongo temo gik mochafu tingi yeti penge nani yadu. Kare pachi ni ango samiti yo. Anyway, chuma jidago kibe samoja rundu wichi. Koro samanya no ya kutaku mwaka. Uyo rundu reti weno ngima tu kare ngacha. No se golo buongo. Owe mna tadi ni wichi kani. So you can clean?
Yeah.
Laundry?
I can do.
Inge luoko maler. Kami leo ni mocha nganyika na gi bed sheets, gi towels, gi kiango, gi kiango. Gi longe jaduong mabeo. Gi gugudu. Icha kuluoko na. Kapo kicha kuluoko temu na.
Blanket ugi categories mwende. Wakinya kaula o mara charaje wogi lao.
Good. Koro kese wache mabere kwa manu katuka ngangi ye CCTV. Tawe tu kikao tawe li maro mbulu. Gino ncha. Gikia ngo. Aja ngicho giwi malo kazo. So you are ready for a job?
Yeah, I'm ready.
You are?
Yeah.
You are sure?
I'm sure.
Okay, good. Ngamodo.